Ngiyaneka usayiphendulile imibuzo ukuthi kungani anika uKhuzani iGolden Hour. Ngubingelele phengamukele mbukele emakhaya kaSimanzonzo uthulela khona indaba. Mbukele emakhaya kaSimanzonzo sigxila kakhulu endaweni zamaskand. Sike sabuza evideni endlule ngesikhathi siphathiswa abantu ukuthi asibabuzele ukuthi kungani uKhuzani athole i-hour ekubeni abanye abaculi bethole isikhathi esincane. Umcineka kusephawulile ngempela ukuthi lento le yasuka kudala ngempela u-2019 emva kokuthi uKhuzani enze igcwalisa imabhidi ukuthi kwakuyindlela-ke ukuthi bemhloniphe lo mculi bemnike iGolden Hour. Uthi kodwa ngo-2019 kwaba khona ukuphazamiseka, uthi yabe siqhubeka-ke futhi nakulo nyaka bathe abamhloniphi. Uthi kodwa-ke uKhuzani akayidlalanga iGolden Hour njengoba kwakuplaneka ukuthi uzothatha i-hour, kodwa uKhuzani wadlala imizuzu elinganisela ku-35 minutes, eminye washiyela abanye abaculi. Nakhu-ke lapho umcineka khona-ke echazela bona abantu bamaskand. Buyela emakhaya-ke izona iy'ndaba enithengaphatheka zona-ke, sihlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga.
UKhuzani ngisho ngamfaka kuyiphi competition? UKhuzani kavotelwa abantu bakamaskand kuphela, uvotelwa yibona bonke abantu abathanda umculo nabezinye iy'nhlelo. Ake ngibuze njengoba ngoxola, angithi njengoba kuhleze kushiwo kuthiwa mina anginamali. Ngiyavuma, imali anginayo mina, angisona vele isigwili, ngingumfana nje osasebenza, anginamali. Angikusho lokho, mhlawumbe baye bacabanga ukuthi labaculi mabehlanga laba ngoba kuney'nkulumo zokuthi umcineka vele kanalutho. Kuyiqiniso lokho, anginamali vele mina. Ake ngibuzeke umuntu ongenamali njenganami, yini ongayenzela uKhuzani? Yini ongayenzela uKhuzani? UKhuzani ngo-2019 ngokubuka i-contribution yakhe kwimpucuzeko, niyayazi nina, sathatha i-decision yokumnikeza i-Golden Hour. Kusiphoqa ngoba uKhuzani enze igcwalisa imabhida, yagcwala yathi phama. KuCasper oyekade yenzile igcwalisa imabhida kulomunye umunxa womculo. KuMaskand uKhuzani waqhamuka nalolo phupho, wasaphothwa yabantu bonke, yagcwala imabhida. Samonarisha sathi simnikeza iGolden Hour. Kwahlangana abantu abathize abayizitha zakhe ukuthi emukwe lo Golden aphucwe. Kwanomculi owangena, uyakusho, ngikhuluma ngeke ngilibize igama lakhe, kodwa uyayisholo yena manje ukuthi wangena ngamabomu ngenhloso okuzoyigwamanda. Wahlala esteji ethi siginqisi out of tune, wahlala esteji kwaze kwaphela i-hour ehleze esteji ngenhloso yokuthi aphazamise uKhuzani. Ngakuvuma lokho khathi kucelwa kumina, ngangazi nami bafowethu ukuthi kuneplot ekhona, khathi ngicelwa ukuthi angivume ukuthi kungene lo mculi, uzoshesha aphume, uzohlala 15 minutes. Kwasabacima kanjani, uKhuzani wabuka mina emehlweni ukuthi ngiyavuma yini. Njengomhlelo omcimbi ngavuma ngoba ngangikholwa into eyayishiyo. Ngacishe ngaquleka mase ngizwa ukuthi no, bekuyizinhlelo, inhloso la bekusetshenziswa mina ekutheni kuliwe noKhuzani. Ngasetshenziswa, ngangazi ukuba kuthi uKhuzani akangazi ukuthi ngumuntu onjani, wayezicala ukuthi ngihlangane ney'tha zakhe, kodwa uyangazi ukuthi enhliziyweni la ngimhlophe. Kulokhu, because waphazamiseka ngo-2019, sathatha i-decision futhi ukuthi asiyibuyisele i-Golden Hour esasimnikeze yona. Samnikeza yona, waphefoma 30 minutes or 35 minutes. Kuzothiwa-ke kunabaculi abangazange badlale, uKhuzani yenze unikezwe 30 minutes. UKhuzani ubenikeza i-Golden Hour, akangaperform i-hour. Waphefoma abantu, waphefoma 30 to 35 minutes. Umbuzo-ke kuba kuthiwa uKhuzani akawuphefomanga u-30 minutes, uphefome 15 minutes, bebezodlala bonke labaculi ekukhulunywa ngabo. Bafowethu, asiyeke ukuba ney'nhliziyo ezimbi zobuthakathi. Ekugcineni namakhaya enzalwa kona, abanye banabazali, abanye abasenabo abazali. Le nzondo eninayo kusasa, angikusho lokhu, le nzondo ekhona eqalwa abantu abathize, kusasa uma ngabe uKhuzani engasasekho emhlabeni, kuzofuna omunye umuntu ozozondwa, ngoba isiyakhiwe le nzondo izomfuna umuntu izimthole. Le mpo eqalwayo kumaskandi, ngoba ngeke iphele le nzondo ekhandwayo. UKhuzani uyohamba hambe, mhlawumbe kohamba thina kuqala sazi, kodwa uyohamba hambe angabibikho emehlweni omhlaba. iyobe sifuna lento esiqaliwe ngicela bazi ngoba abaculi sebeqala into engeke iziphele ngoba inhlamba baqala inhlamba izingane izongena emculweni zizongena nazo izothuka inhlamba ngithandlule kulento ngoba bambalwa abantu abangabahleli bemcimbi abangafisa ukuthi bakhulume ngegama likaKhuzani kanjena ngoba bazosaba ukuthi bazozondwa kuthiwa bathatha iside nani 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 vele mina ngiyazondwa akukho kusha okungenziwa inhlamba sengithunga sengithukiwe kuyona leli iqiniso kumele ngilikhulume uma ngabe ukuthi iqiniso elihambisanayo emhlabeni akunankinga kodwa ngilikhulumile le video izoseveka iyohlezi ikhona ibonakala iyozibona ngisho nayizingane zakhe nayingane izongena emculweni ukuthi kuyicala ukuzana noKhuzani. Unfortunately ke kunabantu abanjenganathi mina icala lami ukuthi nginqabe ukuthi ngilawulwe abantu abathize mina icala lami lelo nje kuthiwa xebuka wena eduzane kwalo mfana ngoba uma uzwana nalo mfana uzongayithola isupport kubantu suka musu kuzwana nalo mfana kuze into yakhe ibe right qhela kulo mfana angithakathi mina angithakathi mina angikwazi.